Kana njalo kaloku belula nguzondo kubona uqondo umafunda bezethu nontanda kuphanishwa. Yaba nalwe lo hashe lasekhaya litho kuhle pha kwi background. Namhlanje is Sunday. This 22nd of May is Spiritual Sunday bantu bahle kodwa si decide ukuphinda landela sikhe sayihamba ukufemba. Wena umuntu ofuna ukwazi inzulu ngokufemba, kufune ukukhangele le video ithi ukufemba. Uzayibona i thumbnail seyifakile ukwenzela baxa ujonge za videos. Uzawubona bandifuna le ucofuye ke mntana omhle. Kulapho uzofumana the history, the detail, yonke into about ukufemba, into endi-emphasize ayo ngokufemba. Kuyi platform kula putheta khona nabantu bakokwenu true lo mntu ukuhlolayo because it's a form of ukuhlola but lo mntu ukuhlolayo after incantations uyajika xhopha ahlale ancokole nawe sengumntu wakokwenu akubuza impilo nincokole akubuza imibuzo ngengxakiza kokwenu nawe ubuze lento izele but khokho tatomkhulu makhulu gogo kutheni phaya ekhaya iphinto ethile wabhubhelaphi kwenze kanti ithini lento akuphendule ngendlela ongeke uphenduleke ngayo kumntu ohlolayo ophosa amathambo okanye ukuhlola ngenhloko namba bezizwe abakwazi ufikelela kule nto ikazo lingxakiza kokwenu uhlengahlengisa izinto ubuze uba nje batata omkhulu kwabhubha wena kwabhubha ukhokho niqale ngophi bakuphendule mntana omhle adata omnyayi uzawuvela ukhokho wakho naye akuphendule ubuze izinto zikuxakayo man masiyizameni loo nto kukufemba mna I still maintain ingaski be into yenza at least once a year is what resolved my issues mna kuqala nje bandiyekile nje umsebenzi ndazohlala pha iissues zam were resolved through ukufemba asizuyitsala ke into asefembeni sezawungena siyoncokola nale ndoda ekuthiwa ngugwazela mthetho uhamba nomangwanya bangapha kuthiwa into landawo basemfuleni as we speak umangwanya mosingulo sakhe sancokola naye ngowasekapa emfuleni kulapho asebenzela khona le ndoda uyilande emozambique caba ke wadibana nayo ngokwayothwasa pha wathi makasiphathele le ndoda yokufemba baza ujikeleza bazofika nalapha ke empuma koloni babambe ke kule namba kamangwanya engu 078-461-4126 uba wena awufuna udubayele kapa ubajonge baza ufikela ndawoni xa bese Eastern Cape bafikela ndawoni ithini into yakhona amaxabiso ofemba yonke lanto uyibuze phayana kubo endiyigqithisayo nje khawulezile ukuthi ya kuyagcwala mani kweli khaya niyaqaphela uba siyasondela ku-25,000 xa sifika ke ku-25,000 sawuphinde sikhuphe amabhaso akwabhele ndicimba kule game sawukhupha iyeza lokuxhuzula kwaba banengxaki yokuxhuzula wena mntu othi ndinale ngxaki yokuxhuzulelwa okanye ndimluxhuzula kudala ndiyizama le nto khe sizame neza lapha kwabhele zibancedile abaninzi sizayikhupha ke kwabo bantu bahlanu xa siritsha u-25,000 sizayichaza ke uba ithini nime njalo ke mhlawumbi sizawukhetha uchepesi nizawubangula rhaimo rhaye ke ozawuba nguchepesi nonominom zabe ngusekretary bazawusiququzelela le nto yokukunyula abo bantu bazawuthi babe bayachongwa yabona ke sesibaexcluda aba uyayibona mos because bona banangxaki bona bayikomiti yale nto yakwabhele masiyekeni ke singene phaye kuye utata umgwazela mthethwa gcamagu
Thokoza bokoko nabomkhulu ngumangwanya ke lo uthethayo ujola umphangomo uqengeba mohlabukagama ido hlapangalebiso iphoranga khatsela namhlanje sizabe sihlelini utata ugwazela mthethwa utata lona uza kusichazela ngoba kuyintoni ukufemba yintoni umsebenzi wokufemba zintoni ingxaki zokufemba utheni ufuneke ufembile uza kusichazela ke utata lona ubana yintoni ke zonke ezi zinto achaze uba ungowapi uvela phi uthwasephi thokoza
thokozile jikanda waqama kuhlewa haleluya lapha mothetha notata omgwazela mothetho ndisuka emaputo eMozambique nithwase kumahlasela zulu eMozambique ngiyanyanga ngiyathwasisa ngiyafemba ukufemba ekuthethisana nabantu abadala bangasekho emhlabeni izidingo zokufemba elinto ukuthi uze kumu ni Sangoma. Nifika nokuphela amathambo. Xa nithethisa amathambo uthola ukuthi abantu abadala bayakuqela umsebenzi. Ora mhlambe wankomo. Ora ivuma kufa, uyabona. Xa bawucela umsebenzi mina ngithatha amayeza wami nokunikeza le nto ukuthi kumela ulanda le nto ukuthi uyavuma for ubayenzela umsebenzi abantu abadala. Ngicela ukuthi kumele uyenza kanje xa ufikile phi kuye. Wayenza le nto ukuthi umsebenzi ukhona ukuthi uvuleka kuye. Wavuleka umsebenzi wayithola imali. Xa uyitholile imali ukhohlwa ngabantu abadala le nto ukuthi bawucele umsebenzi wenkomo. Bawucele le nto ukuthi kumele bathathwe abantu abadala babuye phi lapha ekhaya. Bayavala umsebenzi. Xa uvaleke umsebenzi ubona ukuthi izinto zakho azihambi kakuhle. Imali noma uthi uyayiphatha imali ayihlali esandleni. Lapho ke uyaphuma uhambe kumnye usangoma. Xa uhambe kumnye usangoma thina amasangoma sihlukene. Xa nithi sihlukene le nto ukuthi senibuya lapha kwingxaki yokufemba. Ngale nto ukuthi xa ufike ora mhlambe ufike kum ndiyakucelela le nto ukuthi noma ungafembanga wena sisebenzisa amayeza uzoba right. Nizothatha amayeza wami niwunikeza le nto ukuthi ukhona ukuthi uhlula ube nemali ube nomsebenzi wakho. Kodwa le nto lesikhohlwa le nto ukuthi noma singayiyenza le nto ukuthi izoba i-2 months 3 months igcina futhi ubuyela edawe. Because kufuneka ntoni? Kufuneka lapha ukuthi sifemba ke. Le nto ukuthi sithethisana nabantu abakowenu labangasekho. Bayakhona ukuthi bawucelela ukuthi mntanami kumele uhambe ngendlela enje uzokhona ukuthi ube right phi empilweni yakho. Izidingo zokufemba futhi ziyafana na ezi nisithethileyo futhi. Le nto ukuthi xa sithi siyafemba kuyatholakala ukuthi ndizalwe manje ora mhlambe ndizalwe manje. Xa ndizalwe manje ukutholakala ukuthi abanye andibayazi kodwa ndiyayiva le nto ukuthi bathi kunosibanibani kodwa andizanga ke lo muntu lo nimbona mina. Kutholakala ukuthi igama lami futhi la lo muntu lo ningamazi lo futhi lo. Xa sithi sisekufembeni waphuma ke lo muntu ndiyakhona ukuthi oh okay lo muntu ke mina everyday ndihlala ndiphuphana neentsimbi niphuphana nikufemba niphuphana le nto ukuthi kumele ke manje nibe nemali ora kumele kahle libe nithwasa unyanga le nto ukuthi kumele ndifemba futhi nami. Kuthola ukuthi lo muntu lo igama lakho niphiwe lona andiwazi and then le nto ukuthi nizothethisana naye kanjani anikwazi. Ke le nto yakhona ukuthi uncedakala phi lapha kokufemba le nto ukuthi akucelela ukuthi ke mntanami indlela yokuthi wena uphila ke manje nayo kumele uphila kanje ke lapho uthethisana nomuntu wokowenu lo ongasekho emhlabeni. Thokoza jikanda woqama kushewa. Ke manje thina sise eGapa sisuke eGauteng size ngomsebenzi kodwa sitholakala lonke elizo yonke indawo. Manje sise eGapa ku 6853 Kwelega Estren Station 6 Emfuleni. Sifumaneka ku number ya 078 461 4126 078 461 4126. 6.
Ikhwelo lityala ke mzontsundu ongevanga uzawuvanga abanye kwenzela ukubana noko le nto siyiqhube beyivangele ehambayo sincedakale. Kokuba kaloku indlela sinoncedakala ngazo azifani, abanye bayidinga le nto Femba kanti abanye badinga enye into. Yisasazeni ke wena mntu othi around Impuma Koloni mhlawumbi awunodi yofika kulaa ndawo kuthiwa yintoni kwelerha street kuloo ndawo yasemfuleni, mhlawumbi unofuna uba xa seyikufutshane nakokwenu vele uzihlele njengebhayisekile uyofemba, yikhangeleni ke inamba kamangwanya nimfonele nibuze bithini le nto. Nako ke besikuphethe ngaphandle koko wena mntu othi ke ufuna ufunda ngawo la mayeza esintu, ufuna ufunda ngeziwatsho, ufuna ukwazi ngamanzi namakhandlela, ufuna ukwazi ngemihlaba isaqhuba ke iform yakwabhele ukuya kwisikolo samayeza, sithi sifemba nala mayeza esintu sibe nawo sikwazi uwacula, sikwazi uwamfaxanga mani nezinto ezilapha ekhabhathini akokwenu, ukwazi uhlangahlanganisa xa ukho nantsi into yakubhida apha phakathi kwekhaya, kuba kaloku loo khabhathi yakokwenu, loo wardrop yakokwenu, loo toiletry bag uyiphetheyo zihambe zibe nazo izinto ezinokukuphekuzela ukuba uyakwazi ukuzihlanganisa. Siyeko lohlobo ke ilale, siyodibana Monday kwanovenkile Camargo.